nokuzisebenza nje. Ndithe ndiya ekhaya kwafumaniseka uba ndiyaqabela ibhasi ndasuka ndafika ekhaya ngandifika njengandiqabelela ibhasi ndeva uba ndidiniwe make ndilale.
Uyafika uvele
egolirhawutini.
All right.
Ya, inyanga yayiuNovemba ngomhla ka-23
ngo-91.
Kwafumaniseka ke ngokuba asikwa ndenzele amanzi inkosikazi ndisuke ndahlamba ndasuke ndagqibe ndalala njengamntu ebendingalala ngaqabela ibhasi ndisuke erhawutini. Xa ndifika ndilala njalo ndagqibela ndilele ngelo xesha endandilele ngalo ndiyathemba kwakuphaka ubo-3
emva kwemini.
Ya.
Okay.
Ndagqibela ndilele njalo ndathi ndabona sokufika oomama ababini. Wafika omnye wandibamba ngapha kuqala langasekhohlo omnye wandibamba ngasekuqala langasekunene. Bandithatha labo mama bandifaka kwinto ingathi ikwenziwe kwayo ibhaloni.
Okay.
Right, uba ndingene kule nto ndayibona le nto yenziwe ngefenisha. Umzimba lo wayo awuyontsimbi. Kodwa injini le yakuduba uduma kwakhona injini nje ivakala kuba hayi yebhaloni nyayo. Yasike yasuka le bhaloni yahamba nam. Yahamba nam le bhaloni ndayiva uba ndithe ndiyagodola. Ndabe sendicinga ke ngokuthi yho heyi aba bantu abandibambile ndifuna ukubajonga intamo yala ukubajonga.
Okay.
Yala ukujonga lo ngasekunene yala ukujonga
lo
ongasekhohlo. Ndabe ndibabona ubabomama. Nomqhubi wayo wabejonge phambili ndangamboni naye. Ndabe sendibona uba tshini ndiyathwetshulwa. Ndabe sendicinga uba oh Thixo ndifanele uba ndiye ndikhalimele ngomoya engcwele njengoba ndiyazazi ndandinomoya. Kwathi uba umoya ndisenawo ngoku into ekhona mandithi lukholo nezilwimi.
Okay.
Ya ndandibhaptizwe ngomoya engcwele ngexesha langaphambili kodwa
right.
Ngoku lo moya endinawo kutsho uba sokusela izilwimi zodwa
ezingasaqhutywa nguye umoya engcwele ngoku
eke usele nokholo. Nalo lukholo alinamandla nomoya andinawo nalo moya ndisenawo awusenawo amandla. Ndanqwenela ukuthetha ndikhalimele ngomoya ngoba ndiyamazi umoya engcwele uyakwazi ukukhalimele imimoya emibi. Andakwazi ukuthetha kwacaca uba ndiyazibuza ngokuthi awukutheni ndingakwazi ukukhalimela lo moya lathi zifuthi apha entliziyweni yam hayi kaloku awusakhona. Ndabe sendinyamezela ndabe sendiqonda eyi ayikhona nyhani andikholwa nyhani uba bendikholwa bendifanele uba ndikhalimele ngomoya engcwele ndingathathwa ngolu hlobo endithathwa ngalo. Ikwabe kubanda kule ndawo endikuyo kukubi yahamba le bhaloni yathi xa ifika kwindawo endingayazi noba kungaphantsi komhlaba noba kuphi yafika yandibeka kuloo ndawo. Xa ndifika kuloo ndawo kwaba ngathi ndifike estadium sase-Ellis Park eJohannesburg.
Okay.
Apho kwakunabantu abaninzi kakhulu. Xa ndibajonga la bantu kukhona abancane nabakhulu apho ndafumana khona abasweleka ngo-1961 abaphakuthi endibaziyo.
Babona ngo-91.
Ya. Aba bantu ndanqwenela ukuthetha nabo andabi nako nabo babe bengakwazi ukuthetha nabo. Ndafike ke apho ndabekwa kwityhu ndafoliswa. Apho ndiye uyufoliswe khona uthi ubufoliswe nibe senenza ulayini wokuba nizowenziwa ngolu hlobo aba bantu incandi bajonga kwafumanisa ukuba ndikwindawo yabantu abathwetyuliweyo.
Okay.
Kwathiwa ke aba bantu xa bendibeka bathi yabona ke kufanele bayala aba bathi kufanele uba ndikhulekwe mna kuba ndilikholwa.
Okay, baqonda uba ngahle kuvuka ubundlongondlongo.
Ya.
Okay.
Ndakhulekwa ke nyhani. Xa ndigqiba ukukhulekwa apho safoliswa ke ngolu hlobo esifoliswe ngalo. Uthi xa ufolisiwe apho kuthi kwakufika ke kuyakho igame ufike kuthathwa usikwe apha ngomnye umntu ngenye into ingathi yincakuba ngolwimi lwangapha ngakuthi ke kuthiwa yincakuba loo nto le sikamabhaca apha ebusini.
Ndiyayibona.
Usikwe ngayo apha kwicala langasekhohlo kuphume igazi ube sowusikwa ngaphantsi kolwimi kuphumela khona libe selimekiswa ke nomnye umthi othile wakhona pha.
Okay.
Okuyinto ingathi zezintsimbi zokuhuka inyama esilarheni.
Okay, ndiyayibona. Yeah.
Yeah. Ngoku ke ndathi ndiselapho ke ndabe sendicinga uba awuThixo uba bendisakholwa
nganingekho
apha futhi xa sendilapha bendiza ke ndishumayele uThixo ubezawenza izimanga kule ndawo.
Okay, oshumala kwilizwe lamagqwirha.
Ya.
All right.
Ndabe ndiyicinga le nto ndingakwazi ukuthetha. Hayi ke ndithe xa ndiza ke nam ndizawufika ke ngokuba kule layini yam kuzawenziwa mna. Uthi ubuyenziwe loo nto endikubalisela yona kube sokujika ke ngoku lo mntu wenziwe abe sekuhamba kuobethwa isidumbu sakhe ekhaya.
Okay.
Sivele size apha sijike sibe abe sekwazi ukuthetha naba bantu bale ndawo.
Oh, kunenzi ugqitha ukwenziwa le nto yokumikiswa kwelegazi lalapha nelalapha emlonyeni kutyiswe ke loo mthi
eke
kuyobethwa isidumbu ke ngoku.
Ya. Uvele uzeke ngoku ufe noba ufe kanjani. Uthi nawufika apha ke ngoku ube sokwazi ukuthetha naba bantu balapha. Nabo bakwazi ukuthetha nawe. Yho, kunemikhuba ke yalapha oyibona kwemibi intlondi endingenakwazi ukuzibalisa. Right. Andi ufika kuyam igame uba nam ndizawenziwa. Ndifike ndithi xa ndifika apha bathi xa bethi bandibamba aba bantu ndibabone bewa baphinde bandibambe futhi baphinde bawe futhi. Kuthe oku kwesithathu kwafika umzalwane endimaziko
ophana
ayi wafika nje ndingamazi ubuvelapho wafika nje njengawe kanje lo mzalwane. Uthe nayifika wathi hawu inceku kankulunkulu ayifanelanga ibe lapha etsho ethetha ngeelwimi ezintsha zomoya ingcwele. Ndamva lo mzalwane ubuthini mna.
Okay.
Uba bebengamva ba uthe xa ethetha kanjalo lo mzalwane kwabe sokufika umnyama wafike wandixila kule ndawo endikuyo.
Okay.
Nala matsheni ebendibotshwe ngawo akhululuka.
Ndabe
sendithathwa ke ngoku ndasiwa kulo mnyama kwelabafileyo. Xa ndifika kwelabafileyo wafika lo mnyama wafika wandibeka emnyango. Xa undibeka kulo mnyango welabafileyo wafika kwabe sokuba nelizwi elathetha apho lithi uyamazi na ubumntu akamboni uThixo aphile. Ndithe ndisayicinga loo nto uba ithetha ukuthi ndabe sendikhumbula okay ikhona kwincwadi zikamosisi le nto endiyibuzwayo apha njengamlesi wesibhalo kakhulu. Ndithe ndisayicinga loo nto ndava sengoba le nto ithetha nje ayifuni ndiyiphendule. Ndeva sendibethwa ngentonga apha ngumntu endingamazi andingumntu nje kwavele kwavela intonga avele ndibetha bebunzi. Xa endibetha bebunzi avele sawa isidumbu esisam.
Okay.
sathi basiwe kwaphuma umoya apha kuso wangena kulomnyango endime icala kwawo wathi ubungene kulomnyango endime icala kwawo
lo bubekwe kuwo ngumnyama lo bukuthatha phaya
eke
ukuzisa kweli labafileyo
eke
alright
wafike ke ngoku umoya wami wangena phansi nje kulucango wathi ubungene wafika kwesinye isiqo esingapha kwalomnyango
oh
esi siqo nandisijonga nafika ndimhle kakhulu kuso isedlula esi
eso sishile
endisishiye ngase ngapha kocango ndabe sendibona bathini uona ndifayo ngoku
okay
dava futhi chini ukufa kukuhlungwanga
so so yikinto engengabuhlungwanga
oh ya ya ikuhlungwanga
walo kamakholo ayo yikukufa
aya inoyika njaya kukuhlungwanga
okay
ngiyabona into ebuhlungu ukugula
okay
ya kandi fika kwesi siqo ndithendisa sijonge esi siqo ndisethuswe nasisidumbu sam ukuthi yo hey tim lo bhubhile kosi yam ndibe sendandibona isiqo isapho ndonwatye sasiso
esi sitsha sihle
ewe ndabe sendifika ke ngoku apha kunendlu enkulu nayo iholo intle nje le ndlu kunabantu abahleli kuthiuba lo mnyango ndiqhamka kuwo ujonge ngasempumalanga
okay
ndingene kuwo ndifike kunabantu abahleli bejonge ngasentshonalanga
umane mazi befulathela umnyango lo
eke
okay
xa ndibajonge aba bantu bonke basebuhlungwini akho nomnye onwabile
yho
ndithi ndisacinga ke apha andithi apha awude uthethe ngohlobo endithetha ngayo kwesi siqu uthi usayicinga nje into uphendulwe
o amanye amazwi ucinga uthetha ucinga okwakho kuyathetha
kulekaphepha emlonyeni ucinga okwakho kuyathetha yho xa ndithi ndisabajonga aba bantu ndifumanise uba kukhona endibaziko aba bantu endandinabo emhlabeni futhi bengabazalwane bam abanye bakhona basemhlabeni abanye sebasweleka kodwa izicu zabo zonke zikule ndawo ndithi nandibayijonga aba bantu ndifike kube sokuthiwa uvelaphi izulu
yho
ndithi ke mna ndivele emhlabeni uthi ubwenza ntoni ndithi bendishumayela kuthiwe awunyanisile nyhani ubushumayela yababona ke abantu obobashumayeza na
ndixo wamasu
ndithi ke mna ewe ndiyababona kuthi uyabona ke aba bantu bonke akho nomnye oya ezulwini bonke aba bantu obashumayezile baya esihogweni njengawe nje
yho
nawe uzaya esihogweni isizathu uba awushumayelanga ilizwi likaThixo ngohlobo elishunyalwa ngalo ndibe ndibabona aba bantu uba kunyana bona wabangabonke kodwa ke kho thetha nomntu nama ndithethi nabo ndibe sendihamba ke mna apha ephasejini xa ndihamba ndiyiqhubeleka phambili ndibona kunomnyango ovuliwe ndithi xa ndizawufika kuwo uvele uvaleke lo mnyango ube nebhodi emnyama ibhalwe ngamagama amhlophe xa ndiwajonga la magama kubhalwe isono sam endaqala ukona ngaso
isono owaqala ngaso kona
ewe
usengumntwana mhlawumbi
ndisengumntwana ndiyakhumbula nexesha ndathi neminyaka elithoba
yho
nendisenze ngoku sendikholwa xa ndizijonga lezi zono kwangathi bezenzeka njengangoku ndathi uba ndizibone ezi zono kwafumanisa uba ndiyethuka kakhulu uba yibo kuba mna ndandibhaptiziwe nje yayi ixesha lethu lokubhaptiza wawubula xa
ubula phambi uyongena amanzini
nazoke